Nā tērā te heitara ko tōna hautoru o ngā roa ia wāhine o te motu kua whakatī whetahia I roto I te wāhi mahi. Koera tētahi o ngā kitenga mōrikarika me ki kua hua ake I te rangahau a te Law Society. Hei tātaua rangahau ko tahi o roto I te toru roia Māori kua whakawetihia I roto I te wāhi mahi I te ono marama noiho kua mahue ake nei. Hei tā te prehitini o te Law Society, he raru nui ēnei I roto I te rāngai ture a me kakamarātau ki te kimi o rongoā.
What we're hearing is that so many of our profession are suffering. 40% of our lawyers under the age of 30 said that they thought there needed to be a fundamental change in their workplace. That's tragic. And 29% of all lawyers thought the same thing. So we're not only suffering, we are looking for change, and that's what needs to happen here.
E ono ōrau noiho o ngā roa ia katoa o tēnei whenua, he Māori.